Tamaiti hianga, tamaiti hakahaka,
tamaiti tū.
Kaua hoki e ware ware te tamaiti pīwari. Tamariki hā, mane ki te paraere.